nazo vipi? Hata wakitengeneza.
Watoto wa township.
I'm going to go to the hospital.